kubiturushi nago subiza washa arabari umushinwa
okay mukomera mu mashi DJ TOXXYK yitwa DJ TOXXYK
DJ TOXXYK
twaje kwa DJ TOXXYK DJ TOXXYK
Hola! Hola!
TOXXYK. That's TOXXYK.
Now, so what?